Bunya nta buza kubera baranyambise bag ya fiancée.
Ha?
Bu nta baza baranyambise bag ya fiancée ndi yangaje.
Amahera gusa naratanga.
Eh ndi barayataka.
Eh ni umva rero nk'ubuhoza umudubura ntumva ko bicabigenda neza. Uboza mu muhonje.
Muhonje.
Eh.
Eh.
Bu mwaka nyine zogira mariage.
Eh.
Ariko sinzi kuzoronka ikanzi gukwiye.
Wera.
Nabonye mfise behind hanini ukuntu. Umva umuga ikintu uzokora zo tumuje hajya bamaza kugupima bakagukorera yawe apana ugenda kuhitora mu isoko kuko uzavuri gukwi
TV
Yes, in Isaac TV, we are on time. We know how we do. My name is Starboy Behind. Kama tukumena Juma Jukes, aka cameraman. Nanje ni aka Mr. Develier de la Terre. Unazi kwa tomatuba zani binu. Bimeze neza biri kumwanya. Sometime, mizinshi murabimenya. Turinga kuwera yuko twafashijwe kandi na uringa kuwera yuko wafashijwe ilifo gufasha uwundi byo byiza gusumba kandi mwibagire n'udufuka muntu ariko je nagize akantu ko kukibagira mugabo je nakorona ngo ayemeze fresh murazi ko tubakunda cyane gose ni cha kiganiro home kiganiro kimeze neza cyane gose uno munsi twahindiye location tujya handi twoguma turi hariya mu ngo ilifo ko tujya na handi kugira ibintu bigende neza cyane gose nduvuga yuko ngiranyage n'umusista ndashobora kumwakira kugira azi akicara hano kugira dushobora kuyaga rimwe kabiri gatatu ngo bise nje dushaka kuyaga nawe murazi ko tubakunda nka Isaac TV kino kigano no wabwa mbere kukibona ugire ikintu bita partage cyane ugire ikintu bita share mu rurimi rw'icongereza bivana no rurimi uzi ariko na abonema yawe turayikeneye murabizi Isaac TV dukora ku mwanya 24/7 so numwigeme izina ryose ndarimenya ariko aze kugira dushobore kuyaga nawe kari busisa yes no vuga yuko turi ku mwanya Rona ko tuzana nabigeme sometime basa neza bameze neza baberewe nivyo tujeje mabuja wicare kuri niyo yabye kugira bigene neza iyo onye havuca bamureye muri cyo nduta kwera so ndashobora kuba kandi kwa mikro ngana ari kukuramutsa namaboko kwera corona barabitubujije kandi haturi ametre so mabuja meze neza bien bomba mahere na asa ni picha yawe cyanke iyo picha si wawe nyine ni Ah, okay, if you turaza kwigaruka ko ariko presentation yake ne kugira abantu ariko baradukurikirana cyangwa abakunzi ba Isaac TV bamenya ati mbega ninda ari mu bwami bwa Isaac TV ninda ari ko arayaga na Starboy ari mu kiganiro home byinshi babashaka kubimenya imbere yuko tuvugana byinshi presentation yake ne kwanza kugira ibintu bigende neza.
Kumvugana la Risa la Rila Blonde nyene ungahano nyene wisal.
Ha ini saloni yawe. Tuko turumva yuko abigeme discuss tumeze neza nche gituma sometime imisoro ikirondera abigeme bafite note umva ngaho ni atari kweli yes ni kiganiro ni home ni cha kiganiro cacu ubu numwigeme akazi na gatugira numve ko mpavanda
la risa
apana laisa la risa yes no vuga yuko muramubona arakwije byangombwa ni bien ameze neza yaragiriye ubuntu ntari kimuga imana yaramugiriye ubuntu reka ndagushimire kwanza kubona twitavye invitation yacu twaguhaye muri Isaac TV naho twagusanze iwawe ariko uko biri kose te bwantu hose tuba turi twafata nki wacu sinzi
yego ndamwe ndabashimiye
wadoye kari isa ni turafungu
murafungura mu kanya
taza gufungura nimba tari banga za gufungura iki ko abantu bamwe bamusanga hari ibintu dusanga tudakunda gufungura
turabaze mushaka
ariko jewe apare iwawe uraza kunzimana nanjye ndaza kukuzimana buri rege
Naki.
Yes, abigeme nkaba bafite amahera. Mugasi ndi bumwite boss lady. Uwo kwita boss lady bagize amakosa.
Uvuga amenye ahubwo.
Uvuga amenye. Uwo garaza kutuzimana ariko byinshi afise ngiraza kubiduhako ariko natwe bike dufise tuzaza kubimuhako. Kugira ntabatebeje ni cha kiganiro home. Tushaka kugira gutse turaye gato. Asi nzara abasha zaba boss. Jesse ndabangura mu boss. Ikiganiro canje home nimba woza amasafuriya nimba woza amasahani. Iragusha. Twagi aza kunonora ikintu bitina nasubira bigane neza na izanye kandi no musi naza nazanye ni solo original ni bien aho ni fresh iyi solo nayo inemendagira commande hariya mu ba diaspora kandi tuzanye rero ni gurira muri salo niko wibaza ko nayibagiye umusaza Mbugitira hari mabuca. Nene yisoro bibaza kuri mwiki ndagufinda.
Sezi bre.
Ariko zuragerageza kuvugira kuri mikoro kugira bakumve.
Ah, sezi.
Ah. Ari mu isahani. Ari mu imbugita. So, nuvuga yuko ibikenewe byose ngaha birahari. Nacuza kwitwaza.
Yo, dofuye.
Okay, zana ndakwerekereye ko nutugira mikoro. Ibintu bigende neza.
turacyagira micro neza mu byangane abantu bisama petino nanasi ano afite apetino nanasi bihangane yewe bose barayikeneye.
Okay, murabona rene cha kiganiro home twa turayaganura umwigeme ariko turi ngaha kubera twafashijwe. Eh urabizi kandi nawe uri ngaha kubera wafashijwe. Nimba amahera tavuye hariya hari burayi. Okay, kazi rene nacyo wawe ndabona uratagase mugabo ko biri kose bikunanye ntacu abakunzi ba Isaac TV baraza kuguha rimwe ku 10. Bo, ibyo se biri ngaha ibikenewe imbuga iri hajya bamwita Lalisa. Iko ratono rina nasi ariko yatugiye uko ino salari yiwiwe ariko kugira ugire salon si kintu kibacoroshe ni kintu uba wakoresheje ubwenge cyane gose kugira ukigire mbega ibanga ibanga wakoresheje kuko turaza abigeme cyane cyane ashobora kuronka amahera akafisha ubusa akavuga ati ndavise umusheri hariya anye azashobora kugira ante ndashobora kujya ivyiwe ariko we waragerageje kugira ante kugira creation y'ibintu vyiwawe mbega ibanga wakoresheje ushobora kwibira nk'akabanga abandi bigeme nkawe ni njya ibanga wakoresheje
ibanga nakoresheje je nash ukwera ni bintu sanze kumunda cyane salo makia bona naziganye duhere two ndose twose hama kugira shwe kuzokwiza ico nifuza cyose
ya none ikintu sho guhanura abandi bigeme kuko arabigeme babika amaboko mu mfuko bakavuga ati twese zorindira bari anye sometime aronse umushuga mami ni twende sometime aronse umusore bangana ni twende ikintu wo bahanura dufatiye nko kurya mu sister hajya ego sanga aronke ino tugasanga acaze urya musore bari kumwe hajya anye nk'akantu ho sho kubahanura ko mu conseil nk'ibyo washitse kugira nawe babishike wo bigenza gute kuko kenshi tuko turakora ikiganiro tuba dushaka abantu ariko baradukurikirana na conseil zibemo sivyo conseil ziri gratuit na mahera tubasaba ni kuraba gusa ikiganiro ukumva ibyo mwigeme ibyo uno mwigeme yakoze hama bintu bikagenda neza
no kumenya kuziganya duhera nutwa na dukuronse ukamenya ati ayo nayo nkoresha andi nayo mbika kugira ndo shwe gushaka cyo nifuza cyose umuntu wese na projet we yifuz afise umutwe Nimburo subuntu agucorera amahera chanke
agucorera Nzigura iko nawe kugira urongo ino saro yose baragucoreye.
Oya.
Wewe ni bagucoreye. Nimba tari banga yakuye ari sa tugize ukuri nibisanzwe tu.
Nakuye he.
Ngira basi bumve basi nabandi kuko kugira usimbire kuri ino saro rifwe kugira aga petit projet kashaka kugufasha aka kakuduza.
Nice tuni tuntu sanzwe nkora.
Bari umukonese.
Ego narigeze kutandaza impuzu.
Cyenda bitora.
Nari
umukonesere nyene. Ariko wari umukonesere. Kenshi ikibazo cyo ndakubazaho nyene wari umukonesere. Hari abantu usanga agurisha umupira, udupira, udupataro agashira kuri stati. Hariho impuzu ntigera mbona kuri stati. Kubera iki? Hariho uduhuzi like tw'abakobwa nuvuga two munsi. Nta mukobwa nta mwigeme ndabona dushira kuri stati. Kubera iki?
Ndafite abantu ndabanze ndafite n'umugenzi wa
bidandatse. Mugana ashira kuri stati?
Adushira kuri stati.
Tubeshanye. Kiranye bisaba bagenzi banje benshi bazidandaza mugabo. Kubishira kuri stati umenga bibatera amasoni
ndavana utari fye yakazi kawe
uri ubatse cyanye uracyari umujene
ndacyari umujene
ufisi no salo neza na neza ngaho umusore kugira kuronka ajye kukudraga ubwo ni wabushi nushira imbere ibyo ufise ugasanga urukundo rwagibage
ubunya nta buza kubera baranyambise bag ya fiancée
ha
ubu nta baza baranyambise bag ya fiancée ndi yangaje.
Eh. Ah nyine baragufashe.
Eh, baragufashe.
Byaraheze muravyumva. Mugaboze. Tumenye yuko sometime hari gihe amahera nimba barayatanze. Amahera gusa ntaratangwa.
Eh, nimba barayatanga.
Eh, ni umva rero nk'ubuhoza umudubura ntumva ko bica bigenda neza.
Yeah.
Ega uko bimeze ubuhunya ako ni notes. Nanye mfise umwigeme haje ufise menshi ataragenda. Nuvuga ati bana za nizo notes nyinshi kugira umwigeme wanje ave mu hira byo bavyiza gusuma. Uvuga ati waraguye ko kizoba cyose urita yaje.
Naje kugira shwa.
Mbesho yawe nimba tari ibanga imyuma yuko tugaruka ku kazi ki wawe usanzwe ukora. Shwa yawe kugira uyifate. Byarakoroheye cyangwa byari bigumye cyangwa byari bigoye kugira ufate shwa hari byinshi wiyumviriye kugira umuntu afate shwa kenshi. Hari ikintu yumvira muri wakavuga ati mbega nshobore gufata shwa imeze uku nshobore gufata shwa imeze uku unye byarakoroye gufata shwa cyangwa warose umutipe nyine afise inoti nka ajya umukobwa afise inoti kumudraga si ikintu cyoroshye nuko jya atani ibyo nzi kudraga
nturadraga wewe hari nta mukunzi ubwira
oya no mukura Je mukunzi wanje ni no micro mfise ngaha. Kanda gushimire novuga yuko ngishika ngaha numvise ko hari abandi wahaye akazi bivanye n'aka kazi kuko niho gakora wenyine. Nawe bora bishika ugafata ugasuka umuntu like ugasuka. Ndashuka makia nk'umustar yaje baje ama clip video iki. Umustar umaze kumakia amaze kugira inoti nyinshi. Inoti zifadika. Ninde.
Muri ijo gospel.
Anya na gospel bari makia bagiye muri video. Bari barekeza kujya nyene ni ibintu vyima n'ucuja kwimakia use.
Eh. Gusa neza ntago biragura kije cyangwa ugize iki gusa neza ko ushaka gusa neza.
Yo uvuga ati umakia ba gospel nta amasanzu badirimo.
Umakia bose. Kumvuga
wa warampaye akanozi. Nije ko ikiganiro kandi ndi wa utigeza umakia nanjye ugira ntagate ngo kwiwawe. Baraza kumusiga uriya mwigeme ndaza kumuhamagara amakia ndaye ko bamuhaye akaza gashoboye. Ma bujuri tayari. Baza kumusigira ngaha ku ngo. Ucungira nk'umudemo ndaye ko bishobora gukunda. Novuga yuko wahaye akazi benshi. Uko akabahaye imbega uribaza yuko hari ikintu kizobungura kuri bo. Cyangwa uvuga ati kuba bakora hajya niko hamahera bakagenda. Urufata umwanya ukabicarika nuko ba petit conseil ti dushobora gukora uku kandi urose amahera ushobora kuyakoresha uku. Okay, kugira uzuregera mikro gatoyi. Mbo urafise ukuntu mwa kenshi ubushaka bakiriya. Nk'umuntu iyo bashaka kuzanga muri saro bigenda gute mbega hasabwa iki kuko benshi ariko baradukana bashaka kuvuga ati ah ijye saro ni ya bien shora kuyijamwo ariko ntaza amahera n'isosi nova nko mukamenge nzi no mukinindo. Si ibintu byoroshye.
Nta bintu dataye bisabwa tone. Nizijya nyene bamenyere. Inka handi hose.
Kenshi hari abantu usanga bari kubaradukirana bavuga ati none ikintu nyene kinini ya do speciale kuri saro ni giki kugira abakirukire kuri we ikintu do speciale ngaha muri saro ufise cyo tuma umukiriya naho yo bari mu kamenge yo vayo yiruka agafata bajaje akaza hano
niko dufite service nziza nyene abakozi barabimetriza barabizi neza.
Yego barametriza barabizi neza uwoza mu muhonja
muhonja Ubaye udushoreye kenshi turaguha bonus.
Umuntu abashoreye kenshi muramuha bonus. Mwabyumvise. Ujye ukamushorera kenshi uraronka bonus hama ibintu bikagenda neza cyane rwose. Ariko amato asumira nk'ishika hano. Nari numvise nk'uburyo bavuze ati umuntu arashobora gucorera. Nari numvise ko ari umuntu nyine novuga ari mu kindi gihugu yoba yaraguhaye izi noti ati kora ijya saro nawe ukavuga ati iyi saro ntegerezwa kuyitirira niyo wanje ariko muri icyo gihe sinavyemeje ko nk'umujournaliste mbaguri mbega iyi saro kuko niyo wawe personnel macanye n'umuntu ari hanze nyine yavuze ati reka ndamusohore Larissa ibintu bigende neza abandanye kubaho ubuzima bumeze cyangwa ugasanga umuntu mwasokanye kera akacaja hanze akarondera ubuzima ugasanga ibintu bimeze fresh.
Nta muntu hari
njyewe nyine biramaze gushika ukajya nk'amahera y'umutipe ari nk'uhanze akayaguma kuvuvuka mu kirundo nkandi arantu bita ibugesera
ni muri bugesera
ikirundo ucuraza ngaho Bujumbura ati bana hari hanyuma mu kirundo nabonye ntegezwa gushyirayo saro ariko mwebwe amahera murayajya cyane tuba usanga twavukiye Bujumbura usanga atana saro kifiti mugabo kakiva mu kirundo pum ebana je saro ndayikeneye hajya umumwe ni 30,000 20,000 10,000 amahera imbere
amahera imbere
tutege basi uri muri fiancée tutege mariage yawe ujyane uyu mwaka nyine uzogira mariage ariko sinzi kuzoronka ikanzi gukwiye nabonye ufise behind hanini ukuntu umva umbwa ikintu uzokora zo tumuje hajya bamaza kugupima bakagukorera yawe apana ugenda kuyitora mu isoko kuko uzavura igukwiye urashobora kuyibura kubera abantu twese nitungana
ntabwo ndi munini cyane hano yibura
uri munini vrema uri munini umushyeri wawe yaraguye ko naho si twese turonka izo chance je umushyeri wanjye ni micro mfise ngaha uko biri kose novuga yuko niyo ingaburira kuko umushyeri wawe iyi mikro ni ingaburira vrema njye narabuze urumva rifo yuko canza ndafungura ino mikro ashobora kuba ariho umugabo kenshi urashobora kugira ino mikro akaba umushyeri wawe wa mbere kubera ko utayironse ino mikro nta kintu ushobora kuronka
kuko ni ukwemera kubera ngira
twizere vuba ko ushobora kuzana ibindi bintu atari saro apa ari ya saro ukazana ibindi bintu byo byinshi biruta ibindi Tujizere. Aha, ni katubwa ati wait and see. Ku bantu bashobora kuza hano, tashaka kuba address.
Abana shaka kuza ngaha, tashaka ku bafata bisi akanyosha kwa vengo muri vire. Ikabashikana kuri station St Oil, bacabona amagare mashashi. Cabona n'ivyapa byanditse ko Jardin d'Eden.
Bakaca baza bakwakira neza cyane ariko wamwigeme yakiyagenda atamaki
ibaze frebo
eba muhamagara z'amaki yero nenge ngende uko nyene ega ripo yuko ngende ndabakonsomye nanje yesi novuga yuko uri mu buzima bwa haruka tina nasi
ewe
ariko yakunaniye basha nawe yayije nyangwe basha ingira ntani yo ntani yo
zagufungura
atanga ubuzi bwinshi urabona ukuntu yayigize Benishi sinzi kwaza kuyifungura ko yanabonye hajya hanze ko ari mu bantu bakundi nanasi.
Murayite premanda igrene.
Ibana yayijanjaguye washa. Oke reka reka ndakufelicite mabuja kuko icyo ni kikorwa gikomeye nubwo washitse ko abandi badashobora gushikako kuko abakobwa bose ntibiyumvira kurondera inoti. Niba wasanga ari umukobwa guha amahera ariyo usanga ashobora kuba zikura ahandi mugareka dushimire n'abandi baba bamaze kubishikako cyangwa baba bafise amaproje baba bakora bakavuga ati uko biri kose reka nironderere. Kuko hari umukobwa yicara akavuga ati genzi uronka umutipe hariya minoti birakwiye muga nkabo kuko azirondeye muga wantu ko umugabo arafise inoti nyinshi mugisha ukuri nta na kimwe arazifise mushobora kuba ufise isano none nka jewe nkubata ntikibera mu nzu z'abandi noza ngahanga nka kudraga ati wifite isano umeze nk'iyi ibyo ntibibaho cyangwa abakobwa ni danje gusa si bose Mugacyubije ko biri kose umugabo arafite inoti inoti nyinshi. Muturamukirize basi. Ati sheri jambo amuramutse bema muramutse ariko araturaba. Arakuramukije muramutse basi ati sheri ni bon.
Sheri ni bon.
Yose reka tugushimire novuga yuko ikiganiro duse inanasi yamunaniye yamunaniye nicyo gituma none yikati none tuza kuyifungura imeze uko yabana yayijanjaguye nitene yabana n'abatipe turi kumwe bavuze ngo nawe baza gufungura kubera imeze inanasi yamunaniye So uko narinje ngaha narinze ati isaro wayihawe n'umuntu ari hanze nk'umudiaspora warayihombesheje nicyo kintu cyari kinzanye nicyo narinzi ko aricyo mugabo ko biri kose kazima turonse ukuri kandi twumvise ko ari proje yawe twarababwiye turi ngaha kubera twafashije n'uwo musista ngaha mu musapotinge kuri saro yiwe nimba ushaka kuyimosha kwisukisha gushyiramo ibintu by'amaplante makeup shika hano urenganye kuri sitasiyo ni kinindo Kinindo City. Kinindo City oil murayibona ino mu Kinindo uri kuri afata iri bararija mu Kanyosha. Novuga yuko uharenganye gatoyi cyubona aho bakorera. Ni salon nziza cyane gose. Muze tumusupporting no mwigeme. Mugabo ya misore kiza kumusupporting akwera ari umukobwa. Urumva ko afise umuntu wiwiwe yemera. Byaraheze nta kintu zo muronkana atari kumushorera. Sibyo none mabuje. Uwoja apare uvuga ati na kazi gusa. Hatara kazi urumva. Ariko ino Helene ntiripima ibironka byinshi umenga ariya kuremera nigano gafoto ni kandi mutuguru ko nyene ugasanga nyene wabyisanzemo ok sita reka ndagushimire akajambo ka nyuma ku bakunzi ba Isaac TV cyangwa ku bantu ariko aho ukurikirana Isaac TV kenshi cyane akajambo ka nyuma ariko bakunzi ba Isaac TV bari baradukurikirana komdazi bafise nka mesaje usanga ari ikintu ushobora kuba nta kubajije ushobora kuvuga bice kuri mikro za Isaac TV ugasanga bigenze neza kuko kenshi turabaza ariko usanga twibagiwe ugasanga ibikenewe ntitwabibajije akajambo ka nyuma duse n'abagirane n'abasozera tutore mikro kugira ucuhagarara nanakimwe ifate nacu ukifatana na chimbe byenye akajambo ka nyuma ku bakunzi ba Isaac TV ariko baradukurikirana kuko ni benshi badukurikirana kandi ndazi ejo zoro bakunzi ba Isaac TV ni bivuruga n'abantu bameze neza bafite umutima mwiza bazi gusupportinga abantu ndazi abakunzi nka 20 ejo ndazi bazoza kugushore
yego
akajambo ka nyuma kugira dusena basoze ikigano gusina nasi yakuna yamunaniye
ashi ni yana ni ndatangaje ndahije kugura kubishishwa ndiko
Si tu dis que
Yes, we know how we do. Murabizi Isaac TV twamatwikora ku mwanya twikora neza nkuko mwama mubira abamisi yose kino kigano ni wakibonaze kuba wa mbere kugira partage ni wakibona kandi kize kugira ikintu kikunguye uno mwigeme yarakoze projet iwe nziza abakozi benshi house murabona ari abakozi benshi bino byo mamubona ngana abantu bose bahaya kazi bisigura yuko mu mwigeme yabikoze ati dukundi vyi wacu kuko ni wafasha mugenza wakagira intambwe ashiseko kuko wewe umuhaya akazi ntuzi uko ariko bizokwama ushobora kumuha akazi mugenza wagatera imbere nawe ugasanga mu nyuma biranse akaza akagirane nawe akagusova rero nka Isaac TV twatembere no mwigeme mwabibonye kigano cyari kimeze fresh nawe twamuhaye nanasira munanira gukata inoti murumva ko zitavuye hanze isaro nanzi ko bari mu kwimwaka nyine yahomvye isaro ni wiwe eh murabizi ko twakunda cyane gose nka Isaac TV iraba kino kiganiro gire partage na share na subscribe nyinshi ama Sabonnez menshi cyane murazi tugiye gusara rero ini 2020 ubwira bigende neza cyane gose star boy behind camera ni Juma Jux bye bye ciao ciao inanasi ya munaniye mugatura hijya tuko biri kose
Isaac TV oh.